Do I look lonely? I see the shadows on her face. People have told me I don't look the same. Maybe I'm lost weight. I'm laying hooky with the best of her best. A heart on my chest, so you can see it too. Da 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 da